abantu abangakhange baye icaweni le icawa yenzelwe nina ukuba uyile ke ecaweni kodwa usafuna into yokuba icawa ibe ngakuwe kude kutshonilanga le icawa yenzelwe nina icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku
naseofisini yakho uThixo ukhona ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala koopayipe ukhona kula phayipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo
le icawa yabantu abangacawiyo abathithuba sibulise kumntu wonke osibukeleyo sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo ngeendawo zonke enisibukele enisimameleni kuzo siyanamkela bazalwane icawa yabantu abangacawiyo iqalile intsimbi yesihlanu isibethile igama lam ndingisihle bonani andiyamidedwa ke ndihamba nalo mkhonzi
mandithatha ithuba ke bawo ndibulise kuwo wonke umntu owasimameleyo oomama ootata oobhuti oosisi nakoontangantini nakubantwana besikolo secawe ngelihle lomvukeli wethu uyesu kristu inkosi yethu amen kulivuyo ke ukuthi siphinde sihlangane kule platform naye wonke umntu osimameleyo siyanamkela kwananjalo kwicawe yabantu abangacawiyo sicela nihlale nathi kude kufikelele ixesha lethu lokuphuma
siyabulela masiyivule ke bawo inkonzo yethu yanamhlanje omthandazo bawethu osezulwini yise kwinkosi yethu enguyesu kristu xa ujikilanga thixo lale minye ngecawa thixo wethu eyingcwele singamalungu ale nkonzo icawa yabantu abangacawiyo sidibana thixo wethu sizokudumisa igama lakho thixo wethu eyingcwele sicela wena thixo ube kunye nathi thixo wethu onamandla xa siqala le nkonzo thixo sicela ube khona phakathi enkonzweni thixo wethu eyingcwele ngoba nkosi ngaphandle kwakho thixo ayikho into esinokwazi ukuyenza thixo wethu oyingcwele siza ke thixo phambi kobuso bakho sinezicelo siza phambi kobuso bakho thixo wethu sinezidingo thixo wethu onamandla unyaka uyawuqina thixo wethu oyingcwele unyaka uyawuphela thixo wethu oyingcwele abanye bethu thixo wethu onamandla ingathi akucaci nokuba unyaka uyafana okanye wenza kwelithi icala thixo wethu onamandla ngokuba ubomi thixo wethu abuhambi ngendlela thixo umntu anqwenela ngayo thixo wethu eyingcwele loo nto thixo sisithi siza phambi kobuso bakho nezidingo siza phambi kobuso bakho nezicelo thixo wethu eyingcwele se kulithuba thixo wethu kwakuqala thixo unyaka thixo wethu eyingcwele kwakukho iminqweno thixo wethu eyingcwele into yokuba lo unyaka izaba ngunyaka wam thixo wethu kodwa thixo ayisithi sonke thixo izinto ababona into yokuba izinto zihamba kakuhle thixo wethu onamandla kodwa thixo abanye bethu thixo wethu eyingcwele banqwenela thixo nokuba kwakuthiwe kuhlelwe kudisemba thixo wethu oyingcwele ngokuba yayikhona into eyayingathi yonwabisa thixo wethu eyingcwele kodwa ngoku thixo bavuke ekuseni babona abantu besiya empangelweni thixo wethu bavuke ekuseni thixo babona abantu besiya ezikolweni thixo wethu oyingcwele babe thixo abantwana bakho thixo bengenzi into bona thixo wethu oyingcwele yiloo nto thixo sisithi siza kuwe nezidingo thixo wethu siza kuwe nezicelo thixo wethu onamandla ngoba nkosi kuninzi thixo okusezingqondweni thixo zabantwana bakho thixo wethu ngamanye amaxesha zisinda emagxini thixo wethu oyingcwele kube thixo kungekho cebo thixo wethu lokuba umntu uza kuphuma njani thixo wethu oyingcwele sicela thixo into yokuba uveze lo cebo thixo wethu oyingcwele sicela thixo into yokuba thixo ube nguthixo thixo wethu onamandla ngoba thixo ubunzima behlabathi thixo buyaliphelisa ithemba thixo wethu oyingcwele thixo wethu onamandla ubunzima bobomi thixo wethu bubangela abantu bacinga izinto ezinzima thixo wethu namandla abanye thixo abayazi noba sebephile lantoni thixo wethu ngokubomi abude buvume thixo wethu yilonto thixo sisithi siza kuwe thixo nezicelo thixo wethu ingcwele siza kuwe nezidingo thixo wethu sicela thixo xa sivula lenkonzo thixo ukuba thixo sikwazi ukuthetha thina usondele ezinhliziyweni zethu thixo wethu yakubona ukukhala kwethu thixo wethu ingcwele yakubona ukucuma kwethu yolonto thixo sisiza kuwe nezicelo thixo sisiza kuwe nezidingo thixo wethu sicela thixo naxa kuthethwa nabantu namhlanje thixo ibe nguwe othethayo thixo wethu mhlambi ngokuthetha kunye nathi namhlanje thixo sizawubona nokuba izicelo zethu ziyaphenduleka thixo wethu izidingo zethu ziyafezeka thixo wethu ingcwele ilonto thixo xa sakuvula amazwi thixo namhlanje sicela wena thixo ungenelele usebenzise umkhonzi wakho thixo wethu sikuthembile ke thixo undibukuya kusifa ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunangona phakade amen
amen
bawo wethu osezulwini mani bathengo
bawo sibuyile ngoku emthandazweni siphinde okokugqibela sisamkele umuntu osandula ukufika ukubake usandula ukufika awukaphoswa awukaphoswa sisaqala sisavula ise segment yethu yokuqala le siya ke bawo emnikelweni siya emnikelweni bawo sawucela wena ukuba ukhumbuze noko abantu umnikelo uhamba njani
bawo maqale nibulele wena ukuthi usebulele le nkonzo ngomthandazo
Nkosi bawo
umnikelo wethu ke bawo ngulwa ungakatshintshi okanye ungatshintshiyo uhlala ulala hlobo ululo xa ungekasubscribe sicela usubscribe xa ungekayishirishi sicela nje uyishirishe to umntu wonke okwi-social platforms zakho sicela ke ucofe ulike ukuba uyayithanda uyayithanda le nkqubo ucofe ne-notification button so that izokukhumbuza xa iqala icawe yabantu abangacawiyo naxa uhamba ke kwindawo ohamba kuzo uvele uchaze ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka rhoqo ngentsimbi yesihlanu ibhexeshwa ngulaa mzalwane wakabonani ekhatshwa ke nguanele wakamnguni sizawuvuyiswa ke yintsebenziswano yenu owenu ozithobileyo anele wakamngu
ozithobileyo ah yabona ke into yoba mhlawumbi awugodi bhaye ekubaleni ileta
hayi bhaye
esikolweni
hayi bawo ndandingengomntu ogodi kweli cala lokutyikityela sendiyinqakula ngoku sendimane ndibhalele uba iileta esikolweni kuthiwe mzali
obekekileyo
ndabona uba phaa ezantsi kuthiwa ozithobileyo SGB no principal.
Okay. Yabawo sizawuya emazweni ke sizawuya emazweni aba bantu bacelwayo baba subscribe bafikayo siye sithi siye emazweni emveni koku bawo sawulindwa waphi
bawo cela ke bazalwane nisilinde kule ncwadi yemfuduko isahluko sesine ivesi nobeka kuyo umnwe yilaya yesibini Exodus chapter 4 nawubeka umnwe kuleya yesibini uyawufunda ke ubhayibhile xa kufikelele ixesha lokubana makafunde
emva kwa le ngoma Asifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhalibwe kuncwadi ye-Exodus ngesahluko sesine, siqale kwivesi yokuqala siyokutsho kwivesi yesihlanu. UMoses unqena ukuthunywa ukumiselwa kuka-Aaron. Exodus chapter 4 verse 1 to 5. UMoses unqena ukuthunywa ukumiselwa kuka-Aaron. Ifundeka ke ngolu hlobo. Waphendula uMoses wathi, uyabona abayi kukholwa ndim, abayi kuliphulaphula ilizwi lam, kuba bayakuthi uYehova akabonakalanga kuwe. Wathi uYehova kuye, yintoni na loo nto isesandleni sakho? Wathi, yintonga. Wathi, yiphose emhlabeni. Wayiphosa emhlabeni, yasuka yaba yinyoka. Wayibaleka uMoses. Wathi uYehova kuMoses, solule isandla sakho uyibambe ngomsila. Wasolula isandla sakhe wayibamba, yasuka yaba yintonga esandleni sakhe, ukuze bakholwe ukuba uYehova uThixo woyise, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsaki, uThixo kaYakobi ubonakele kuwe. Eleli lizwi leNkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo. UYesu Kristu iNkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
Oh.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidanise bawo siza kuwe ke ngoku.
NguMoses uzamazamana noThixo libali lide kodwa sizokungena nzulu kulo kodwa sibona ngoku uMoses encokola ezama ukuzathuza ukuba kutheni yena engalunganga ukuthunywa uThixo. Ndizofika ndithini kwaba bantu undikhoyo ndim abazondimamela aba bantu, kodwa limile ilizwi, isivile isikhalo abantwana bam, ihlileke ndizokubahlangula. Ngoku eli tyholo libonwe ngulo mzalwane emveni uba uye watyeka wakulibona lizama ukumbonisa amandla nobunganga anabo uMoses. Kule vesi yesine okanye kule vesi yesibini, yintoni naloo nto sesandleni sakho? Ngamanye amathuba okanye ngamanye amaxesha siyaxelela ukuthi usana luzalwa lufumbathethe.
Angu siyam.
Side sithi xa unduluka funeka unduluke isandla sakho sivuliwe kwenzela ukuthi yonke into obuyifunjathisiwe uyisebenzisile. Asiyiboni okanye asiyiqondi loo nto de siqondiswe. UMoses ke kule ncwadi uboniswa into ayibambe ngesandla abe engayiboni okanye engayiwaqondi amandla awo. Sometimes kuyo yafuneka ujonge nzulu ukuze uzokubona into phofu ibingafihlekanga. Kuyafuneka uqale kwenzela ukuthi uzokufumana into ibingafihlekanga. Ngoba uMoses ubuzwa umbuzo ocacileyo.
Ewe baba.
Nombuzo olula ukuwuphendula. Kodwa ekuwuphenduleni kwakhe kuzokuvela izinto ezininzi. Kuzokuvela amanzi apho kungekho manzi khona. Kuzokohlulwa ulwandle kubini. Uza kusetyenziswa ukukhokhelwa nokukhululwa kwabantwana baka sirayeli ngento ibicacile kodwa ibifuna umuntu aqale aqale ajongisise nzulu ukuze abone amandla ayo
awusiyami
siyakwazi ke uyokungena engcwabeni singakhange siyibone into ekufanele ukuthi siyiyo ngenxa yokuthi ilapha phambi kwamehlo ethu siyakwazi ukulahlekelwa zizinto ezilapha phambi kwamehlo ethu umhlambi beziza kukhulula amasirayeli ethu siyakwazi amasirayeli ethu ngoku sekuthiwa ndizileke ndizokunihlangula angakwazi ukuhlanguleka
awu siyam
ngoba asiyiboni okanye asiyigalanga into sayijongisisa into ephambi kwethu ngoba sifuna amandla angaphaya okanye amandla asithali asithekeleyo kuthi kanti ikhona nje into elapha phambi kwamehlo wakho eza kukhulula amasirayeli uMoses ujonga ukungakwazi kwakhe ukwenza into ethile ujonga ukwazi kwakhe ungakubikho capable okwenzini kwakhe into ethile alibale ukujonga lento akwaziyo ukuyenza siyakwazi ke kuba ilizwe limjonge lihlobo umntu okwa oza kuphumelela okanye esebenzisa italente yakhe xa kubizwa wena ukuthi mawenze into ethile uthi andinokwazi ukuyenza into ethile ngoba bakhona babhetere bakhona bakwazi ukuyenza ngcono lento kunami ungajonganga ukuba ikhona into ebekiweyo phambi kwethu uMoses ubuzwa ngento ayisebenzisa imihla ngemihla ngoba ngumalusi lona uqhelile ukwalusa
ewe baba
ngokuyena ucinga ba umhlambi ukukhulula abantu bakaThixo kukuthetha
awu Nkosi yami
ucinga ukukhulula abantu bakaThixo kukuma ngezigalo
ewe baba
ubonakalise ubunganga emfazweni
awu Nkosi yami
kodwa akunjalo
njalo baba
wakuhlangana noThixo bantwana bahle bedinga akudinge ukuthi mawutshintshe isimo okanye icharacter yiyo
awu Nkosi yami
kodwa kudinga ukuthi uyithanele lento uyinikiweyo nguThixo isebenzele uzuko lukaThixo
ayo babo
khangela noPaulosi
okanye usawule xa edibana noYesu eDamasko.
Awu Nkosi yam.
Akatshintshanga ubuyena kodwa eli hlobo ebe aggressive ngalo.
Awu Nkosi yam.
Ukube abe lijoni lokuthutshisa abantu.
Mm.
Usuke walijoni lokuthi ancedise aqhobise abantu bakaThixo.
Ewe babo.
Nemizekelo yakhe ibonakalisa ukuthi lo mntu ngenene nangenyaniso. Lijoni likaThixo.
Awu Nkosi yam.
Unento ezithi nxibanisa ikrweqe.
Awu Nkosi yam.
Ubonile emfazweni ukuthi ukuze uphumelele okanye intolo zakho kubetha kufuneka unxibise ikrweqe. Ingxaki yethu esinayo bantwana abahlebe edinga sithi sakufika bantwana abahlebe kadika elizwini likaThixo sifune ukuzitshintsha sifune ukufaneleka elizwini likaThixo bantwana abahlebe adinga silibala ukuthi uThixo ukubize eli hlobo ulilo bantwana abahlebe adika ukubana mhlawumbi ubuhlekisa ngaphandle ufune ukuba serious endlini kaThixo bantwana abahlebe adika ukubana ubuklina ngaphandle ungahlali endaweni emdaka bantwana abahlebe adika bathi abantu xa beshumayela ufike bantwana abahlebe adika ufuna ukushumayela nawe bantwana abahlebe adika ungamanye amathuba ude bantwana abahlebe adika umhlambi uphume ecaweni ungakhange okanye usithi kubi ecaweni ngoba ufune wafuna ukuzitshintsha okanye awuyiqondanga into esesandleni sakho bantwana abahlebe adika sizowuthi ke namhlanje awukhe ugale entliziyweni okanye esandleni sakho uzokubona ukuthi
yintoni
nakanye lena uThixo bantwana abahlebe adika akubizele yona bantwana abahlebe adika ngoba asibizelwanga ukwenza umsebenzi omnye asibizelwanga ukucula sonke asibizelwanga ukushumayela asibizelwanga ukubeka izandla abantu bantwana abahlebe adika baphiliswe bantwana abahlebe adika bakhona abanye bantwana abahlebe adika ababizelwe ukuqhoba izandla bantwana abahlebe adika bakhona abanye bantwana abahlebe adika ababizelwe ukuthandazela okanye ukuthandaza ngaphakathi bantwana abahlebe ufuneka ke bantwana abahlebe adika xa uphendula lo mbuzo bantwana abahlebe adika uqale kwenzela ukuthi uzokufumana ngenene nangenyaniso yintoni luyiphethe.
Awu Nkosi yam.
Ngoba lo tata wayengayiboni okanye wayengawazi amandla ento ayiphetheyo.
Awu Nkosi yam.
Kude kuthiwe yithathe uyiphose phansi. Nawe umhlambi nami umhlambi ngiyazibuza ukuthi yintoni yena nto yam ekufuneka ndikhulule ngayo amasirayeli. Mhlawumbi amasirayeli akho bantwana abahlebe edinga ifemeli yakho.
Oh.
Mhlawumbi amasirayeli akho bantwana abahlebe edinga umtshato wakho into otshatileyo. Mhlawumbi amasirayeli akho bantwana abahlebe edinga ngabantwana bakho bantwana abahle. Mhlawumbi amasirayeli akho bantwana abahlebe edinga ungafumani kwakho umsebenzi kodwa ufuna ukuthi isitixo bantwana abahlebe edinga kukuqala okanye uphendule umbuzo kakuhle owunikiweyo. Mhlawumbi ujonga nje lo mbuzo ingangathi bantwana abahle uqhelekile kodwa kuyafuneka namhlanje ke uqale uzokwazi ukuthi ubone ukuthi ngenene nangenyaniso ntoni endinokuyisebenzisa ukuthi ndikhulule amaSirayeli kwenzele umsebenzi kaThixo uzokubonakala ngoKristu Nkosi yethu. Amen.
Amen.
Phezulu mama songena kanjani?
Songena
kanjani? Phezulu mama songena
kanjani? Mama songena kanjani?
Mama songena kanjani?
Mama songena
kanjani?
Mama songena kanjani?
awubawo ithola umali lengoma ithi phezulu mama songena kanjani ayidla ngokuthi amaziyoni abalulekile amaziyoni
abalulekile amagwala eziyoni
awu bawo sikube ngoku
ewe bawo
asinikele kuthiwa kuthiwa nani ne-radio masiphose intambo kuwe
wayiphosa emhlabeni esuka bayinyoka ayibaleka Moses sibuye umva ke ntoni na loo nto sesandleni sakho wathi yintonga njengabantu ke bawo abakhe okanye abazifans zeradio sinabo abasasazi esibathandayo kunjalo nje abasasazi esibathandayo sibathanda ngenxa yokuba omnye wehlukile komnye kuye kuthi mhlawumbi xa kukho umsasazi omtsha ingakumbi kwezi zethu i-radio stations zesiXhosa xa kukho umsasazi omtsha sive kakhulu uAmaza kubasasazi abatsha ngenxa yokuba umntu uthi mhlawumbi xa iqalayo abe nokuzoyikisela acinga into yokuba ireyidiyo le kumela yenziwa ngesingqi somntu omnye kunjalo nje sinabo baninzi kodwa abanye bathi bawukhula bafumane i-voice yabo umntu akhululeke aqale abonakale into yokuba ngoku ebethathwa kwasekuqaleni bekuthathwa umntu onesiphiwo iba khona ke into yokuba umntu azive engekho qualified kodwa umehluko okanye ukwehluka kwabantu kuko okwenza izinto zibe mnandi sithi nangoku mhlambi xa sihleli sicoxa into yokuba ngubani umntu mhlambi onothatha la radio yasekuseni ubekho amagama esiwaziyo esinowaphosa emnqwazini sisazi into yokuba ukuba ukhona upastor izaba yinkqubo leyo ukuba mhlawumbi ukhona uLinda Sibiya iza kuba yinkqubo leyo uba ukhona mhlawumbi uDJ Fresh iza kuba yinkqubo leyo ukuba ukhona uDJ Sibu
oyoyi
iza kuba yinkqubo leyo ngabantu aba abahlukileyo bantwana bahle bakaThixo kodwa ngenxa yokuba emveni kweminyaka ethile bantwana abahle bakaThixo baye baziqonde into yokuba mna indlela endiyiphathiswe ngayo le nto siyenza sibaninzi nantsi kunjalo nje ndiza kuyenza ngale ndlela mna ngokuba ndiyazi ngayo mhlawumbi ifomat izawufana bantwana abahle bakaThixo kodwa umbhexeshi wenkqubo akazufana nongekhoyo ngamanye amaxesha kuthi xa kungenelela omnye engenelela omnye mhlambi omnye ethathe i-day off kubekho umehluko ngoba kungena abantu umntu ayithembileyo into ayiphathisiweyo engena kwizihlangu ezingangathi zikhulu bantwana bahle bakaThixo kodwa
umntu uthi akuziqonda into yokuba yena ungubani nokuba ungena kweziphi izihlangu afike nezakhe izihlangu ngoba uyayazi into yokuba into uThixo ndiphe yona undiphe ngokomlinganiselo wam bantwana bahle bakaThixo nangoku siyazi bazalwana into yokuba baninzi abantu apha phandle kodwa umntu ofana nomnye umntu asimfuni lo mntu bantwana bahle bakaThixo ngoba usele khona bantwana bahle bakaThixo uMoses ngoku ufuna ukufana nenkosi zamaSirayeli bantwana bahle bakaThixo mna ayinifanelanga le nto kakade ndilithintitha noba lithintitha bantwana bahle bakaThixo kade angaboni amandla bezinto aziphetheyo ngesakhe isandla yiloo nto uThixo ebuza namhlanje into yokuba yintoni le nto isesandleni sakho mhlawumbi bazalwane uThixo uzosixelela into yokuba into yomnye umntu yinto yomnye umntu bantwana bahle bakaThixo wena jonga le ilapha kuwe bantwana bahle bakaThixo sinayo into sithi sibonwa mhlawumbi noba mhlawumbi ngumntu osikhokele yabona into yokuba wena ingathi le nto mhlawumbi uthi uqualified for yona ayifanelanga kule imeko kutheni nje singakusebenzisi kweli candela umntu onequalification athi mna andiyifundelanga le nto ngoko andikwazi ukuyenza bantwana bahle bakaThixo kanti bazalwane bam abathandwa inkosi izinto eziphathekayo eziza nabantu azithethi ngento oyinikwe nguThixo bantwana bahle bakaThixo ngoba abantu bayakwazi ukukunika iqualification kodwa into inikwe nguThixo ayinawuthathwa mntu bantwana bahle bakaThixo kakade iqualifications zethu side sizisayinele nakwi-professional bodies zazo bantwana bahle bakaThixo abantu abazii-scientist basayine kwasaknasp abanye basayine kwanexa abantu abazii-engineers abanye basayine koosays abantu besikolo bantwana bahle bakaThixo umntu ngenxa yokuba akukho abantu abagade ii-qualifications zabanye abantu uthi wawubhuda ecaleni abantu bayiqhuthe into yabo kodwa into kaThixo yona ayiqhuthwa mntu bantwana bahle bakaThixo abantu bangabuthathi ubukhosi bukaSirayeli kodwa into esesandleni sikaMoses yeyisesandla sakhe kuphela bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje imele ukusetyenziswa nguye kuphela bantwana bahle bakaThixo uthi akugqiba ukwala ixesha elide akuyiphosa bantwana bahle bakaThixo yothuse kwayena bantwana bahle bakaThixo kube nzima afuna ukubaleka uMoses ngoba izinto sithi sakuzenza sibe sizidelile zibe ngathi zizinto ezinkulu bendingacinga into yokuba iyawuzibe ndim ozaba kule ndawo ukho abantu ngoku abangekaziqondi abantu kuthiwa bane-imposter syndrome mfokamngoni ngoba umntu uthi akujonga apho asuka khona abone into yokuba mna kakade bendingafanelekanga kanti umntu uye waphosa into esesandleni sakhe ngoku yoyikisa yena bantwana bahle bakaThixo izinto esizenzayo siza kuyikisa thina kuqala bantwana bahle bakaThixo singafuni ukuzenza ngenxa yokuba siyoyika kodwa sithi sakuzenza kube nzima into yokuba masiqhubeke kodwa sithi sele sisoyika njalo athi uThixo yolulisandla ngoba kakade lo msebenzi ibingowakho uzawuphinda ugqitywe nguwe bantwana bahle bakaThixo ngoko ze singadeli into esiyiphiwe nguThixo singadeli bazalwane into esiyiphiwe nguThixo ngoba uThixo uyayazi umlinganiselo akunike wona bantwana bahle bakaThixo nguThixo kuphela onokuxelela into yokuba awunawukwazi ukuyenza le thina siyakwazi mfokamngoni sikujonge sikuweye siqonde into yokuba awufanelekanga into ethile bantwana bahle bakaThixo side sibone mhlawumbi nabantu bathi mhlawumbi umntu adinge noba yimali enkulu athi akujonge aqonde into yokuba anayicela kulo mandigqithe ndiye kulowa ngoba athi ufanelekile bantwana bahle bakaThixo kodwa uThixo yena akajongi nto ejongwa ngabantu uThixo uyayazi into akunike yona kunjalo nje iza kwenziwa nguwe wedwa kuphela ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade amen
amen. bawo eh kuthiwa okukhomfama uthile owathi ehamba efameni yakhe wahlangana neqanda lokhozi walihlanganisa ke namaqanda enkukhu ekufukameni kwalo wafukama ke neli qanda lukhozi lakhula ukhozi phakathi kwamantshontsho enkukhu lifundiswa inkukhu lathi ekuba likhulile limane lijonge esibhakabhakeni xa lijonge esibhakabhakeni libone amanye amakhosi umfama lona wayelixhole elikhozi uthi xa elijonga abone ukuthi kanene eli likhozi ngoba uyayazi ukuthi wayelichole eliqadi. Uthi ke lo mntu ubhala le ncwadi lo mfama wayemane elibamba isandla yelikhozi asondele ngasentloko alixelele ukuthi wena ulikhozi. Phindile ngesuku elilandelayo walibamba walixelela wena ulikhozi kuba walijula phezulu labhabha kuba linoloyiko labuya lahlala phantsi uthi mane eyenza le nto ixelele ukuthi wena ulukhozi uthi xa eyenza ulusuku elijulela phezulu lasuka alabuya ukhozi lapha into endiyivayo okanye endiyibonayo apha sizokuxelela ukuthi
ewe nkosi yam
singamakhozi ahleli akhuliswe zinkukhu bantwana bahle ewe iza kusothusa xa siyibona into esiyiyo okanye into esiyiphathisiweyo kuThixo ngoba iyothusa into engeqhelekanga kuwe umane uzibuza ayibo ndim lona ozalwa ngubani
ewe baba
uzalelwe kuthini
eyi nkosi yam
abantwana bahle bedinga kodwa zakubuya ingqondo
aw
okanye yakubuya le ndithi kanene lukhozi phinda uyibambe ngomsila abantwana bahle ijike ibe yintonga xa ziphinda zibuyele ezingqondweni zazo
uqale
uyiqonda ukuthi kanene mna andifani
nabanye abantu bantwana bahle
kwakade loo nto bawubona ni siyayazi loo nto
bantwana bahle bedinga
sikhuliswa ngayo
bantwana
bahle bedinga ukuthi sonke asifani bantwana bahle bedinga akufani nabantwana aba baphuma esizalweni esinye bantwana bahle bedinga nee-fingerprints zethu azifani
bantwana
bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga xa sisenza izinto bantwana bahle bedinga
sifuna ukufana nabantu bonke bana labahlebedinga sesixelelwe lonto ukuthi singamakhozi bana labahlebedinga kodwa sifuna ukutya nenkukhu bana labahlebedinga sifune ukuhamba njengenkukhu bana labahlebedinga kodwa bana labahlebedinga yakuhlala ezingqondweni zethu okanye wakusikhumbuza uThixo osidalileyo ukuthi sizinkozi thina bana labahlebedinga sakuwafumana amandla ethu bana labahlebedinga okanye sakuyifumana bana labahlebedinga eyona nto esiyidaleleyo bana labahlebedinga emhlabeni ngamanye amathuba iye isothuse bana labahlebedinga okanye bana labahlebedinga edinga le nto sithathe inyawo libe linye lokubheka phambili
kwenzela
ukuthi bana labahlebedinga sizokufumana eyona nto bana labahlebedinga siyidaleleyo nguThixo udla ngokuthi omnye utata okanye umnye umfundisi xa yethetha bana labahlebedinga eyona nto uyidaleleyo ngamanye amathuba okanye eyona talente yakho ngamanye amathuba xa isenziwa ngomnye umntu eyenza rongo bana labahlebedinga
umhlumbi
bana labahlebedinga uyenza rongo ngesunzwana nje elincinci awulali ngumsindo bana labahlebedinga uthi utheni ukuze ayenze ihlobo lomntu angayenze ihlobo
bana
labahlebedinga yena engayiqondi ukubana uyenza rongo ikuphathe kakubi wena loo nto ukubana umhlambi ubhalwe uyenza ngemizekelo yabana labahlebedinga yemizuzu emithingini bana labahlebedinga athi kubana ukubana bana labahlebedinga le nto ibingathethwanga eli hlobo wena wayibhalela ihlobo iyakuqabukisa loo nto ikwenza ukuthi ungalali ufuna ukuqonda utheni lo mntu ukuze ayirekhode eli hlobo le nto bana labahlebedinga ngoba ikwenza umsindo le nto bana labahlebedinga kodwa namhlanje ndizakuxelela ukuthi bana labahlebedinga
awukho
uthathe inyawo lokubheka phambili uzowukwazi bana labahlebedinga ukuthi uyazi eyona nto ikudalelweyo okanye bantu labahlebedinga uyazi okanye into esesandleni sakho iza kothusa bana labahlebedinga ngoba bana labahlebedinga izinto esizinikiweyo nguThixo esingaziqhelanga ziyasothusa ngamanye amathuba
awo ukhona omnye utata wakhe wathetha phaa Ted Chok kwakuseken Robinson uthi kwakukho abazali ababexakanisekile ngenxa yokuba umntanabo akenzi kakuhle esikolweni bamthathe ke lo mntwana bamse emntwini into yokuba ajonge into yokuba inoba ingxaki yakhe yintoni yazi ke noba kwenzeka kanjani kodwa athi lo mntu apha ebazalini bakhe akuqaphela lo mntana athi makhe siphumeni phandle simshiye yedwa lo mntana athi xa ephuma phandle alayite umculo kuthiwa baqala kwabonakala umlilo apha emehlweni baphuma xa bemjonga umntana wonwabile uyadanisa athi lo mntana akabethakali esikolweni qha nina nimfaka isikolo esirongo thathani lo mntwana nimse kwisikolo sokudanisa kuthiwa wahamba waba ngumdaniso omkhulu lo mntwana lowo ehlabathini ngoba into awayiphathisiwe yayibekwe indawo erongo bantwana bahle bakaThixo nathi amathuba amaninzi ngenxa yokuba ihlabathi linendlela elifuna ihlabathi libe structured ngayo bantwana bahle bakaThixo kunyanzeleke senze yonke into eyenziwa ngabanye abantu ukuze singathathwa sibekwe bucala bantwana bahle bakaThixo ngoba umuntu ongayanga esikolweni obekelwa bucala lihlabathi bantwana bahle bakaThixo umntu ongasebenziyo njengabantu besebenza ubekelwa bucala okanye umntu ongayiyo emsebenzini ubekelwa bucala lo mntu
ngabantu ngoba siqhele thina ukuba abantu makaye esikolweni umuntu akuphume esikolweni makahambe aye emsebenzini bantwana bahle bakathixo kodwa siye sithi xa siqaphela abantu abatshintshilizwe bantwana bahle bakathixo baye bangavumelani nezinto esizenza sisonke bantwana bahle bakathixo bezizinto zokuhlekisa bantwana bahle bakathixo ubani zangamgqibe nomatric bantwana bahle bakathixo ngoko anawuthetha kunye naye kuthi kwakuqengqeleka iminyaka ubani azivulela into yakhe bantwana bahle bakathixo ngoba into ibisesandleni sakhe ibingakwazi ukusebenza nezindlela thina esikwazi ukusebenza ngayo sade samnika amagama into yokuba yena isikolo akazange wasiphiwa bantwana bahle bakathixo kodwa into oyinikwa nguthixo igqitha ngapha kwezinto thina esicinga into yokuba zifanelekile bantwana bahle bakathixo into oyinikwa nguthixo ikhulula abantu abebecinga into yokuba bazawukhululwa ngabantu abanezinto ezifanelekileyo bantwana bahle bakathixo nangoku simane sihamba sizawuya siyobeka oex bethu ekuqaleni kwabantu esicinga into yokuba bangasikhulula kwizinto ezisibophileyo kodwa bantwana bahle bakathixo kukho abantu abangazukufikelela kwezonto into yabazigqatse kodwa izaba ngabantu esizawuxoxa ngabo ngomso ndandingenayo into ethile kwafika ubani ndingamhoyanga nomhoya bantwana bahle bakathixo kodwa into owandenzela yona yabutshintsha ubomi bam ngoba umntu akusebenzisa into ayiphiwe nguthixo liyatshintsha ihlabathi bantwana bahle bakathixo mhlawumbi izinto zimoshakala nje silinde ukunikwa ngabantu isidanga sokuba le into kufanele into yokuba uyenze kodwa uthixo ukunikile loo nto bantwana bahle bakathixo mhlawumbi abantu bengqwelerheka nje kungenxa yokuba kukho abantu apha phambi kakathi kwethu abangasisebenzisiyo isiphiwo abasiphiwe nguthixo ngoba kakade yonke into ngoku kufuneke benesatifiketi bantwana bahle bakathixo yonke into ngoku kufuneke kubekho abantu abaza kunika i-stamp of approval phambi kokuba uyenze kodwa into inikwe nguthixo ayidingi mntu loo nto idinga wena nesandla sakho usivule usisebenzise
bawo uMoses wayengelilwe kwiTivi uMoses wayengelilwe ngqinerha
awunkosi yam
Moses uba ukhangela ukuba umfumene njani umfazi uzobona ukuthi uMoses wayengelilwe
kalovile uMoses
kodwa xa ethunywa thetha izinto ezinintsi
awu nkosi yam
ngoba xa kufuneka uvele eyona nto sinezinto esizibekayo andinalo ixesha lokwenza into ethile
ewe bawo
andinazo ne-resources zokwenza into ethile
nkosiyam
andinayo into ethile andinayo into ethile
ewe baba
uzibeke zonke izinto eziza kwenza ukuthi ubonakale ungenokwazi ukuyenza ukuthi
ewe bawo
kodwa wakunikwa ichansi yokuthi yenze le nto
ewe bawo
uphume ngapha kwayo abanye esibabona bezi champion
kwizinto abazenzayo. Abanye bathalwa ngasemva.
Ewe bawo.
Ukuba babangene kulento. Athumdu emveni koko naye ndayithanda ithile.
Hawu ngosiyami.
Nabonakala ngiyenza. Kodwa into ebalilekileyo ufuneka uthathe i-step sokuqala.
Ewe bawo.
Sokubheka phambili. Sozukwazi ukuyiqonda nokuyazi into okwazi ukuyenza ude uthathe inyawo lokuqala. Ewe ngamanye amathuba
eyi nkosi yam
uzakuwa kodwa into ebalulekileyo thathe inyawo lokuqala. Umhlawumbi abaqhubi bebhayisekili abazincutshe ekuqhubeni kwebhayisekili abaqalanga ngokuba zincutshe kuzo. Baqale ngokuwe ebhayisikilini bagruzuka. Umhlawumbi baza kubonisa amathambo ophukileyo.
Ewe bawo.
Ukuze bafikelele kule ndawo bakuyo.
Ewe nkosi yam.
Kodwa loo nto ithi kubana thathe inyawo lokuqala bantwana abahle bedinga ukubheka phambili. Ewe bantwana abahle bedinga eli xesha kungangoku ngoku umane usithi kuleithi ukuba mandiyiqala into ethile
sekufuphi
ngaphambili bana. Kuxelela ukuthi ukufuphi ngaphambili ngubani okuxelela ukuthi awunokwazi ukuyenza le nto ungakhange uyenze. Ngubani bantwana abahle bedinga okumejarishela ixesha ude uyazi ukuthi sendilethi ubana mandiqala into ethile. Bantwana abahle bedinga ndifuna ukuthi bantwana abahle bedinga ukubana bantwana abahle bedinga yinto efuneka uyiqale namhlanje ebusuku nje iqale ngoku bantwana abahle bedinga ukuba kwinto okufuneka uyiqale sasa oku.
Ewe bawo.
Vuku yenze. Bana labahlebe dinga. Uza kuyibona ukuthi. Bana labahlebe. Iya kwazi ukunyukeka le ntaba.
Bana labahlebe dinga.
Umhlambi ungabona ukuthi. Ufaro akanamandla.
Bana labahlebe dinga.
Umhlambi ungayibona ukuthi. Inyoka zika faro. Zizo ukwazi ukwengwa. Ile ya kuyipetheyo.
Bana
labahlebe dinga. Umhlambi abantu bakule field. Uyo yikayo. Bazokale bakubude kuwe.
Ewe bosi yam
ngoba uthathe istep sokuthi ubheke phambili wena bana bahlibathini sizothi namhlanje ulukhozi wena bheka phambili awuzukwazi ukuyibona ukuthi ulukhozi ungathatha ngunyawo lokuqala elibheka phambili.
Hey nkosi yam yena ndobawo esiqaphelayo kubantu abanesiphiwo uthi umuntu ongayenzi lento imxolisayo. Ngqale emphefumulweni. Mhlawumbi siye siyibhude ngoba sicinge isiphiwo umntu asiphiwe nguThixo kufuneke simphathele imali. Kodwa kukho abantu abayaziyo into yokuba ukuba utshone usuku ndingaculanga iba khona ingxaki. Abanye bade mhlambi umntu uba utshona usuku ndingayanga ejimini iba khona ingxaki ngoba umntu lento yinto emphilisayo. Bazalwane bam abathandwa yinkosi, mhlambi ngamanye amaxesha isiphiwesi asimelanga mhlambi ukuyonceda abanye abantu kodwa uThixo ukuphe into yokuba mawukwazi ukuphilisa wena bantwana bahle bakaThixo kodwa wena ngenxa yokuba lindele abantu abafanelekileyo uthi andizukuyenza le into endikwazi ukuyenza. Bantwana bahle bakaThixo uzibone ugula ngoba wena uhleli phansi awenzi nto. Bantwana bahle bakaThixo sinazo bazalwane imvumi esingazaziyo eziphiweyo nguThixo kodwa kwezindawo zihleli kuzo abantu abahlala nazo bathi mna ndiye ndithi xa ndinqunguphele ndiya ndihambe ndiyohlala ecankobani noba ndimcelanga ndiyamazi uzawutsho elaculo lakhe alithandayo ngoba umntu ophiwe nguthixo kakade unempiliso ahamba nayo bantwana bahle bakathixo kukho abantu mhlawumbi nangendlela le othetha ngayo abantu abakwazi ukuphila ngoba uthixo ukuphe into yokuba xa uphakathi kwabantu ube nento okwazi ukuyithetha eza kwenza abantu bakwazi ukucinga bantwana bahle bakathixo ngoba uthixo wenzela into yokuba wena uphilise umphefumlo wakho uphilise nabanye abantu kodwa wawungayenzi loo nto uzibona apha kuwe bantwana bahle bakathixo uthi ayikho nje into erongo ebomini bam eyenzekayo kodwa ndiyeva phakathi ingathi ikhona le nto ingenzekanga bantwana bahle bakathixo ngenxa yokuba ikho isiphiwo sikathixo ongasisebenzisanga bantwana bahle bakathixo ngoku xa ujongayo ubone into yokuba ubomi bakho abuhambi kakuhle mhlawumbi khawujonge uthixo ukuphe ntoni bantwana bahle bakathixo mhlawumbi awuzuncedwa ngomnye umntu bantwana bahle bakathixo mhlawumbi awuzuncedwa nalikhaya okanye ngabantu bakowenu kodwa uthixo uyigcine apha kuwe into enokunceda bantwana bahle bakathixo kodwa wena uhleli nokuzidela mhlawumbi ayofolt yakho leyo ihlabathi likuxelele into yakuba wena awufanelekanga nto bantwana bahle bakathixo nezinto zakho azifanelekanga nekhaya lakho alifanelekanga wade wacinga into yokuba awumelanga ukwenza nto kodwa namhlanje uthixo uthi uncedo lwakho lusesandleni sakho lilizwi lenkosi eli eliviwe obumnyama baleke makasikelele uthixo elizwi ukufunda nokushunyelwa kwalo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade amen. Wasifikile maphethelweni
awukuzwe
kubalulekile yonke ukuba sibulele abantu baye bathatha inxaxheba ayeke into zabo bamamela thina loo nto yinto esingasoze silibale ukubalulekile kubaluleka kwayo kule nkqubo. Le nkqubo ukuze ibe yile nkqubo babo kufuneke kubekho abantu abasixhasayo. Mathuba amaninzi ke siyakwazi ukuthi into ethile siyenzela thina, kodwa le inkqubo kufuneke kubekho abantu abasixhasayo ukuze siyazi into yokuba inkqubo okanye kufuneke kubekho abantu abamamelayo. Ngako oko bazalwane siyabulela kakhulu ngokuba nisixhase, siyabulela kakhulu ngokuba nisimamele, nisibukele kwezo ndawo zonke nisibukela nisimamela nikuzo, ngokuba idatha bawo ayontwani yanetha. Umntu oye asebenzisa idatha yakhe ithi loo nto ukhethile, khethile, akafikanga into edlalayo wahlala, khethile into yokuba asimamele. Nkosi kakhulu bazalwane, inkosi kakhulu, siyabulela. Kunjalo nje masele sicela nomnikelo futhi.
Bawo, on average, I think we have to go 23 or between 23 and 27 abantu abasibukelayo. Then so londe itondo noko bakhona abantu abasibukelayo, asikwazi ukuyithatha light londo, asikwazi ukuthatha light. Nintoni leyo isesandleni sakho?
Hey,
Subscribe
ngokugcina usubscribe esandleni.
Eyintoni isesandleni sakho? Ngulike
qofa, ngcini ulike esandleni sakho. Uzawugula, uzawugula.
Uzawugula ngoba uyayazi ukuba kufuneka enze ntoni, kufuneka enze ntoni. Ucofe noshare bazalwane, uyisherele wonke umntu okufuneka ayisherele, because mhlawumbi ukhona lo mntu kufuneka ewavile la mazwi kwenzela ukuthi azokuthepha into into efuneka abe yiyo. So ukhona lo mntu ke umbambezeleyo ukuthi abe yile nto ekufanele ukuthi abe yiyo. Ubanjezelwe nguwe. Ucofe ne-notification kwenzela ukuthi nenkqubo elandelayo izokukhumbuza. Ba mhlawumbi ikhona into ekwenzele yona lecawa yabantu abangacawiyo, ungasixelela pha kulaa ndawo yokukhomenta, usixelele ukuthi noko icawe yabantu abangacaweyo ikuthathe apha yakubeka pha. Enkosi ke bawo.
Nkosi bawo, enkosi. Uba ukhona umuntu ofuna umbeka usele ubhala pha kwi-comments, ngoba mna andinayo umntu endizambeka namhlanje.
Awunayo bawo?
Akekho bawo.
Ne-candidate bawo.
Amandugiyeke bawo. Masivale bawo inkonzo umthandazo.
Uvale inkonzo yakho ke tata.
Hayi bawo, ivalwa nguwe
inkonzo. Ivalwa ndim bawo. Iba kuthini izovalwa ndim le nkonzo? Kodwa ke masiyivale. Olo bafefele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke, ithi buye inkosi izolanda ibandla layo okwesibini. Kristu inkosi yethu.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Bakanguye ecaweni. Asathethi loo nto ngoku ngoba ubuzile ecaweni. Le mini namhlanje iphele usecaweni, kodwa ke uba buyile ekuseni ecaweni, le mini namhlanje siyivala sisecaweni. Loo nto ithi ukuba uyanga ecaweni okanye uba buyile ecaweni, le ibiyinkonzo yakho. Siyabulela kumntu wonke okunye nathi kwade kwabalapha, masidibane kwakhona icawa ezayo, le icawa yabantu abangacawiyo.
Ingalibalithandaza uThixo, thandazekayo.